Bona nginamukele khona la kwiProf Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili ezibuhlungu azipheli njengoba kubikwa ukuthi umculi wala eSouth Africa uSibongile Khumalo usedlulile emhlabeni eneminyaka engu-63. USibongile Khumalo ubedume kakhulu naphesheya ngomculo wakhe we-opera, i-jazz kanye ne-choral music ne-musical theatre. Uzalelwe khona e-Orlando West, eSoweto ngo-1957. Usho udlula nje emhlabeni ubesanda kuhlonyiswa nge-Order of Ikhamanga eSilva. Udlule emhlabeni-ke uSibongile Khumalo khona eGoli, ngathi angaphumula ngokuthula.